38 red corner, 38 blue corner. Judge namba mbili ametoa 38 red corner, 38 blue corner. Judge namba tatu ametoa 38 red corner, 38 blue corner. Kwa matokeo haya, mechi ni draw.